ke na le se ke so ka sefubeng nna ga ke gotlhela malang koma ke bona gantle ba nkitite le fula se ke so le tlompolaya ke bona ke shangwa lesodi botho ke re ke batlantswaga motego a phekole ngwane so ga ba hutsimisi ya matlhoko a gutle ke tlampe ke mo kopeletsela tshwauong tate modimo ke tla re tsamaya ka kgotso tsela tshepe ya lefatshela ka ribana go batalente ga e lengwe ga e kotulu maria e reng ga e lengwa ge e lesepere ka lebetsile letsholo go tlaola mabitla mathakotulo re tle re yalelana ya mosadi ka letsholetse matsong a banna e ka be e tlhokisa batho botsitso ke tshwanedi ba fola motswa ka ribana ngwana mme o shile ka setsogo mo kgona ke tshwanse kwala kgotlo lefula ngwane so le nkutlwisitse botlhoko ke na le matsatsi a ke goba le gantle bogoko ga bo atamela ke a phofa ke sa phofe ke lwaga badimo ke lwaga ke bona baeso ba fisa motlalo ga ba fisa nna le bona a geshabane matlho motho a ntšhabang ke mofumogana thapelo ngwana mme a sholeng a lemetse o shole a lemetse ganonye le makgalo motlalo ga ke moshaba weso motedi ke mmona a le ditho a feletse a le meno a feletse ke a bona le godimong kwana motho a shole nna madi a somela ntatega motepa ngwane e soo kojetse ngwane no mofuberu batho ba phekolang ka tau ya thaba le mogare ga dikwe goloke ikealona mosala supile ntse re utlwa mathata a